Watin nagaa jenne watin nagaa jenne warri nagaa jenne biyyi nagaa jenne
gadaashananin mure udaashanan jalatti jalalaan waliin bulee kan daraaf hin dhaabbanne amanaaf cubbu nyaate Nduma jento tuta firati vate Sabagara balatu sabagara galana Oromo nami kiya kotare chabana Kuya ireta, kuya ireta, kuya ireta.